imesharibika. By the way, kuna wig nimeona pale huko kwa beauty shop. Unajua ni how much? Ni
35,500.
I am meeting me. Apart from we have this.
Hi.